It's a beautiful morning.
Nashize ntabura aho mbihera